Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavuzana, kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba lapha nawe iy'ngane zakwethu. UMthandeni Mvoka Manqele usedlulise umyalezo ophuthumayo laphana kuThibela nakuKhuzani. Uthe uyacela ukuthi ababatshele ukuthi abahlukane nokuthi bashuthe imoto yakhe, abacele bayishuthe kahle-ke laphana kwey'ngane zakhe, bayeke ukuyizuma bayishuthe. Khumbula ukuthi uThibela laphana uke washutha imoto egcwamelisha igijima laphana ku-freeway wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi-ke wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacathwa nizokulungile, qinizele subscribe, qinizele nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification posta y video hecha.
Ngithola nomfazi, 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 ngithola nomf